go di thakong tsa ga motshwara kgole kgwele ga ya khao ga e kgwelagane re utlwile bodupa jwa sephinya sa ntlwerre kganti go ne go kgabaganya phekalo jo e thala ditona ga ya raga e tulle ka tlhako tse pedi butse phatla tona losoga la thabua le geletse ka fa ke e tona ga la tlopola le remotse ka seatla se se tona ga la metsa le komeditse ka kgokgo jo e tona kwa dithakong ga go tuti go apeperetlega ga go ke go a tsutlega mosimo wa dikeledikwa molapo a mošangwe o tletse phetelelo a kgomotswaramasedi re kgome se ka ba lepelela le ga re sena matla a re itsetsepele se ka ba rarelela kana gate matshelo a bana ba ba thwabilitwe ke sefatanaga koloi marikikirikirikiriso o tara elela boatle gate golo gongwe kwa ga phuti a gae moengele gabariele o tlile a phutholotse dithuka o re tlogetse ka dikeledi go putsaputsega ra sala re lela selelo se ganang go kgaotsega losong kabe ke kgona ke neng ke tla go raya mahoko a le kgwenta ke go raya mahoko a le kompa ke go roge matlhapa a makimakima ke go raya kerejo mme ke ikgape ke ikgalemele ga ke na kgomo ya go ka duela kwa kgotlheng mme tota o re diretse makgakga selo ko wena o re tseetse bagaka o paletswe ke go re neela mabaka o suputsa pelo tsa rona se retseng se ka nama a le kgopelo losoga ke go boke ke a go hutsa selo ko wena tho 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 porr modimo wa dikeledi di rothegela gatshe di elela se ka pula ya medupi tsa pelo e sesedintseng ruri di ganang go kgaotsa loso wa tla wa re phinyetsa sephinya sa ntlwerre wa re tlogela ka bodupa ra sala re swentse loso a itse o se ga jaja se gaile se ga sa ntšha o re tlogela re tsitlaletse o kote re hupile sa ntlhokwe tlhoko botlhoko pelong re tlhokoetse le ruri sika tsa pelo di ntse mahutohuto di hutagane o te di hunetswe sekontela dihatlhego tsa rona di ntse dipadipadi o te di phimutswe ke sekontere dikeledi matlhong di elela sekamolapo nakana ke lekile go nna monna tia mare gate monna nku kana o llela teng ga e le ye kutlobotlhoko e gamolatele le lema teng ramaseditlhako o roke pelo tsa rona di gagogetse kwa teng a itse rumo la loso le ntlhapedi di tlhabela ko teng katakata ya botshelo a tlo o katele dikhuti diseleng tsa botshelo re tsamayang teng phologolo e thupana thakeng re bone e tlola kgante ya bene e thete ya bene e sa thethekele re bone e tlhabagatshe ka dinaka namane ya tholo e naka dimatshope e ja mogope e o lala motho wa ga mogogore o loso wa ga go gomela namane ya tholo e gologetse molapong go a go nwa metsi motsweding wa tshego a tswedisa kgaleng e ipuputhile letsapa la botshelo e samile mosamo wa ditoro di sa khutling I never rock a commando. I never rock a do by do. I never rock a motuaga kantapani. Gomotse gantleng phologolo tse thupana thekeng namane tsa tholo barolong gomotsegang borakgantlhapane kubang ba losika le ditsala molaetsa wa kgomotso o tla ka maphuta ditšhaba lehika la aforika letlapa le ikadileng borwa jwa aforika kwa nkwetle mokotla o kwa kwaletseng e re e tsamaya bentse e kwantlha kwantlha ga ke rialo na tshwene tona ke tsholeditse mogatla le matshoa ke tlhatlhoga dithota tsa ga motlharo ke lebile lekhubu ja ga mohana ke santse ke ile go ja dipepeng ga ise ke poya poko ga ke boke ke tlhomile gatshe ka lona ka ke a bona.